abantu nkamwe basirimo nimwe mwinja mudakarabye kwe hm asinya mudashaka gukaraba amazi mwagiye mugendana hand sanitizer akinginzi sinajira antropolize urwibutso ngaho nimureke mbakarabye muryoherwe
byose ni
kuri Nyirangarama ni musanga byose.